Jose, uhambe nami, sungangishilana, dawo yami, ayikholana, mbuso wami, awukholana. Ilondoloze, uhambe nami, dawo yami, ayikholana, mbuso wami. Aukulana Kilo ndolose
Ngishilana.